Musoyadamisilamayala Musoyadamete kolangoloye
Musoyadamisilamayala Musoyadamete kolangoloye
Musoyadamete kolangoloye
Musoyadamisilamayala Musoyadamete kolangoloye
Nebitanga nini fama ala feka bo sheitana ma amanzeme fama ala la kasoli kiraka kira mina na musoya bonya fawe musoya dame
siramayala musoya dame te bora moloye
dakungo kira gabane dugu koloka magaga udumma musoya bonya do Muhammadu de nana muso bonya fawe dimena
siramayala
kuwana ya jigira mama dumma kokira ya fo momeni musoye uku yera sotura tagafe bolotanga kabo wali chawma
siramayala
ja muso de beke rabau bange muso de be nabi bau bange muso de be ala jo bange muso ya damete ko langoloye
muso ya dame siramayala muso ya damete ko langoloye
ne bau miri Muso baula alaka jinena
Silamayala
Mungo fola mifala silamaya kuzo Ukera muso ye
silamayala
Nima uto wado uto wadiko Sumeya
silamayala
Mungo fola midu ya kirabadema Sayyidatu Khadija
silamayala
Khadija kubura na folo tumafe Aya beri kirama Sayyida tu Aisha tu kela kira fe o makira jamfa
Silamayala
Kamuso to la tega koro anaba gonna Mariama
Silamayala
Sayyida tu Mariamu Nabi Isaba Mariama
Silamayala
Kamuso sura kere kere koro anaba gonna Mariama
Silamayala
Farauru na furu muso ayanyani Omala toye Sayyida to Asiya kangele tege Omala jamfa
Silamayala
Ambita ejimige Safani marowa o sababu ye muso ye
Silamayala
Sayyida to Ajaratu Suma ilaba Ajaratu
Silamayala
Muso ya dame Silamayala Muso ya dame te Kola ngolo ye
Muso ya dame silamayala,
muso ya dame te kolangoloye. Qur'an sura jigila muso utola anga jinena.
Silamayala,
suratun nisa'i jigila muso lutola.
Silamayala,
silamaya muso bawo ne bawo fola dina barala.
Silamayala.
Muso bao ne bao fola tina barala
Silamayala
Muso ya yesu turaye Muso ya emalo yae Muso ya yeke ya dine don Muso ya yetanga fe bolo tanga Muso ya yefuru kabunya ye Muso ya dame te kola ngolo ye
Muso ya dame silamayala Muso ya dame te kola ngolo ye
Muso ya dame
silamayala Muso ya dame te kola ngolo ye